Erokamano ni koro moga juang kakawatime pile chino niendi marubende gomba kaga juang junior kauno niendi angi wendo mose wenda studio maraka indi habrume na mie kinde mondo en bende oyangre na jopiny ni enti dunge ni ngawa kanyo indi kodaka nyinge no indi maro ledhi munge ya goma pile machiegni
haya kwero kama no eje an ilunga ni nyinga manyinga ilunga ni Edwin Odiwor Otieno to nyinga maru lethi mar pap jomoko lunga ni chuaro chaya mungiri lunga nudio ja obwanda kuro obwanda en kamoro senda mama thin mungiwe chumbi ya umoko Mabay County obwanda en chiegni gi iwo kamoro imbo kuro obwanda ni kindi imbo girangwe
obwanda ni kindi imbo girangwe mano Homabay County kwa chacha
Homabay County kar chumod bura marangwe
kar chumod bura marangwe mwini tse kanyo indi ki daktar
Lilian Gogo
Ero kama na nyaka nyinyi kwa mwoga juang kaka ngeyo pile bro kono mbaka ni kaka nyingi mane mar social media kanyo zubiro kachalo kote nilegi mago iki mabende oraba kodo kata bende orakore godo ikinono ni mabende otime tije no indi mar online kata bende ngisa nito lake mari mar bedo ya fuambo kodo keo no chakore kanyi
lake maru fuambo no chakore chon kabesa klasa beach dene ya beach na lendo matin aduoga weyo samoro kaso ka gike klas abiriyo bende lendo aboro kanya weyo kadhi e form 1 kunalandoga news ang'ama nanyasao somo news e parade
nyalo choko matuche kor gwenge
matuche kor gwenge
ibiri lando ne jo school
konya paro kaka Mabay County one di school St. Peter's DC
DC DC ang'eyo
ni DC kora na somo DC kora population mane ni kacha to na head journalism club in fact I was the chairman koro kucho na lando news ka ji obete parade madhano ng'eny
binyalo paro gima ne lando die
okanyal paro ndalo cha ndo lendo gi Kiswahili ne pok abiro ni kora dona wuo gi ni kora muga juan
gidholuo kamae
gidholuo kamae kona wacho niya koro kama wacha Kiswahili kucho ji ng'eny but marwa ni koro wuo gi joluo
walos gi oganda maronagi
yeah walos gi oganda maronagi onge ng'a mosetemo gimotemo timo ni mbuika motemo lando gini ne onagi ni onyalore
kamano
koro an od fuambo ta abire to gima timre ni waonge go boke lakini gima wan go en ni nyasaye okawo gini to en mich ma nyasaye okawo to keto kuomi ni bwana inyalo timo gini
itemo lero ni yonge go boke mang'iso ni in somo mar fuambo kod keyo to mich ma in go oromo miyi tich
mich ma an go oromo miya tich en gima nyasaye osekawo to miya ok gima dhano dhi miya e gine kuonde misome weche mag fuambo to chunya to gombo ni ka ndalo moko bi ochopo akawo oboke ni mondo koro abedgo koro bed ni piny omiyago to nyasaye bende omiyago
piny osidhigo oboke mayango ni koro in e tadono mar lendo kata nyasaye bende ochako miyi were mar time
yes koro nyasaye omiya nyasaye oyiena to dhano bende oyiena
nyasaye nyalo yiene dhano bende nyalo yieni ka wagoyo kanyo kata kane kwa timo rameny mar ngimani kanyo ile yes. Kang'eyo ni bang' makoro sani endi ichaki duogi wuoki wacho dholuo maler ne oganda luo kendo bende awinjo ni nigi nyakalono moro ichako ni choro chaya abiro mii kinde mondo bende iwachna maler wi nyakaloni endi en vidio mane mari mane ikwongo timo ma bende ne omoro jopiny kata duol mane mane igolo mane omoro
jomakwongo timo mokwongo timo maber kabisa e TikTok kiweri gi mag comedy koro wawuo e choro chaya family
choro chaya kanyo endi
koro choro chaya kata nitie vidio mane akwongo timo mo pongo
tik tik
en ka inyaparo ka ng'ane Raila ilungo ni Ogai mar Azimio la Umoja
moluor
moluor Raila Molodinga
migos
nogolo pado moro gi jangulo ma e gwenge mag Wakamba kocha ilungo ni Bahati koro abedo piny ng'ama comedian bende nyaka ipar ni gini
ipare ibedo piny
ng'iye mos gini do nyalo loso news koro gima dwa timo adwa wacho ni udongo swag udongo ma koro ing'eyo
Odongo ma ubunyangia ni.
Ubunyangia. Kura dola ndeni odonjo ne Raila Amolo Odinga. Idoma uma bei.
Odio chwale
nyimdo. Nyimdo. Giketo marweri gi jatuma e gwenge magwa Kambacha. Kura wacho ni Odongo sebet kasayoga nyangile mar ODM ni nigi time go.
Nyangile katogai.
Katogai. Kuro nalande maber kabisa ma within awachi ni bang ndalo mokare achiel ndalo achiel gi nus
seche 24 kamano kadi
seche 24 kamano video ne nigi jomo sekawe mokwanye
monja kutere kunde moko
gombo gulungo ni shares
ni jomo kawacha kutere kumachielo
ne giroma 1000 gi 200
1000 gi 200
isebedi mbui mar TikTok kineka walungu ni gile wacha nango local content gidombo inyalo yudo dhano maromo 1000 mokao gino manu nyiso ni gino nok yot
koro nyiso ni itemo keto gini iratil moro mitemo go lero ni oganda luo
yes.
Ni mano nomi bedo gi ratil weche gwegi mag mbui nikech yeah. No kawe gi dhano mang'eny ahinya kata dhano buora
nokawe
mano kawe mano chako okete kunde moko mondo oganda onene
kukanyo manira gi GK sirkal
GK sirkal
Kelly and the big names gise biro bana you can do it the comment where is the movie wapeo kijana kazi give biro nyaka gikiswahili heri jura mo detail kuro gino no nyisa ni bana anyalo timo gino kuro sije moko na ae nindo to be ano kandik gani usawacho ni kawuna dwa uwe kuom nga
ipira bera pinti paro
akobe cha akobe ni wacha ngo wasa mna bo akobe oboke kao oboke kanyo
ili doboke
ili doboke
yo kwa muru moya
aluoke gani ni
luonation
eno boke ma uwe kuom uganda luo ni
uganda luo
kuro kupo ni kata enda we udo ino
ite mokuongo kama wacho nangu
ite
waleza ni oboke ite mokuongo
ite mokuongo ite mokuongo nyalo wacho nini kataka gaja mago kuano lakini oboke ntika ko chakri
oboke ntika niti gilu mge doki sungo ni protocol maro boko
protocol maro boke uwe tuolo maro wach mago gik mome peke oboke no
kasi ngeno oboke nyaka badika tun moro mogore
ya katun dodo nyalo nungeno kebe
kebe maro
ukebe agaja mago kuano kaka chumuchu wadore
uledhi moko magumbui
uledhi magumbui kuri doka kaso moboke kako kacha kongi gimu mitulu kuri kataki wacho ni jangulo Esther Koth mungi regi nying maru uledhi ni akote ite moko wongo kao jiwe nyo nagini kakpo nige yudo umbogo to gine nigitio umbogo maber
Kitu
magi kao kumu
umbogo go indi otimo tije moko mabeyo makelo dongruok
gi
moganda maga moka umbogo go eki
moka umbogo eki ite mara reo inyalo ichaki kao mana kode no ne kanu wuoyo koro gi
tani odi ni
chai owacho ni nyo nagi kiket maino mar gene umbogo gi obango pamba kaka nyi penje mamoko sebet katimo ne
umbogo giendi ngiso ni ginende badgi ginyalo bango pamba ginyalo lengo lewo
gi yudo gi kata ka gine septic tank
kuonde ka owit gi kuno
bang dulu wacho ni gine tangi mag kano minyaga
kuonde mikane minyaga
yudo ko
tingre kanye ni ojuang ringre gi mokalo
mondo wene gi mwandu kuna somo gini maber ma yudo ka okao dhi oketo kare kata ka nyene ngama ilao gi milioni en gi gima dhombo go dendo ni traffic en gi dhongruok
joma luwe odhongore kabisa
koro yudo ka nying biro mos nying biro mos makoro kawuono an odio kawuok ni adwa wacho chwa chaya kaka moro ncha goyo mar ng'ane mabe dhano yware koda sana johera mag Gladys Wanga ma ker William Ruto
otimo limbe mare kaluo
kaluo to wachore ni Wanga noyonge koro kana duoga lando gini to johera mag Wanga noyware koda sana
negitemo soka donjo wang jatel.
Eh, donjo wang jatel. To kata kama naonge wachan benda do mane anenra.
Imbi wogo.
Naonge wach jatelo.
Telo ni dala.
Nyasaye wacho ni jatelo nyakiluor to.
Kene benda jatelo, jatelo mibayo gi kite. Etelo maber.
Etelo maber.
Samok bai to ngini tedie no endi ok dhi makare.
Ok dhi makare.
Ero kamana nyenye kwaramo ga juang, ma endi en chiro ni marago mpaka ga juang junior. Kauno ni endi wenda moso wenda studio mara NOD woja obwanda kata mene kakungwe won chuoro chaya FM kata CEO mare chuora o chaya ama pio pia inya alo ni mwodi bedi ya jalindo tabidi reporter ni keche mali mwodi dote kani hizi kao kanyo part mane hizi kao migao mane
kura kia ni kumono lande ni ene jayi kusen chuoro chaya
wanjalo kata timo reporter ne keche kuro mae jayi iburo ngisa iburo obro digi jayi media kata bende nyaka londo motel finyiluweo jayi FM kangeni dwa kao migao mani
kuro ni kete muna jayo kanyalu chuoro chanyaka kuro wabani matin kuro ntiere jimoro nchote more wachumara gine jogo matimo era
chuchachien
hapani wanyalo lande ti reporte
nyala lande ta reporte chatna lai Demoko lungo jogo na bani tiyari.
Inuwa na bani tiyari. Puka winjo.
Manu nyingu menye ni town kaiji. Mialani kuna kunda mi report. Mi report makamani.
Kuru. My J Media. Na wacho ni machigi ni nyakwara muka juwange wangjo inero pile mar J Media. Nyinga enu diyo jao buanda. Jangolo mungu erege nye ingumara umani prince inda. Kuru tose moka alo jogo mati mwae rai kido marchu chachie. Kanu huyu kafumbo mar EJ Media ukini makawunu. Jangolo no yu wago bando nagi. Nitim no, kenti makare, kendo dhia taro giweche magbiblos. Watudra negi Ajwang Junior gimathoth.
Ero kamana inyo diwo jao buanda. Kwa nyo lugu inja studio kanyo indi?
Awinji.
Chel ka chel kuwo ke pao tuke niendi mamoi. Pinj maduong makisumo kama bende. Roma makama indi, ogeni biro tel ne kaindi kora jangolo mara oma prince inda mabende no segolo tuak mare motelo Roma kauno niendi. Ewe watch no indi wasani indi otimo ne wapacho kaindi moloyo tobuore Nairobi. Bome madongo chalo kaka Kisumo kaindi Nakuru kati benege Mombasa. Mobiro golo tuak mare motelo kanyo indi watch no indi mare teru wakachile achiala. Kane oyango weche gieki, omedo kwedo kamuno mamalo, rowere madonje kenyu e kuja chiel kowacho ni maendi dhi ataro kata gidoro nili mar chik mar muma. Bende roma kamaendi, ogeni bro yuore kanyo kogai mar Azimio, Muluru Odinga, kama bende bro gole tuak mare o jambo ma kawuono. Kenda mapio pio enyano kabini yote lomose donjo kaindi utingo kodaka mano ini gavana ma Kisumo kaindi ya Nyang Nyong'o gavana masia kocha chande ilungo kanyo ni Orengo kachil bendegi mano sedhi yuyo gavano indira sanga anero kaindi Gladys Wanga bende osemole pao tuke ni indi kendo bende matota enyaburo kilo ni kanyo ni kangomolo sa achiel mamidhiambo
Ero kamano ajon junior nyakorongwa juang mago weche mapudwa luoni ang nwakoni kaka gidhi, kaka gitimo record, kaka jomatimogi. Ko kamano koro musaburo kata sochiko hang nwaduogi. Ma EJ Media, kete mana kaindi.
Ero kamano nyakora mga juang, wangi sini mitmara tari, mano diwa jao buanda wonchorosha FM, kono ni endio gino mwadogo mpaka kaindi EJ Media, kamwachi woni achel kachel kumlendo kweki, abendi sebero kine no mani mbui mago wakanyo endio, tuka wono wari oreka achel, mangi iso mijingo maro gandalu. Kudivo?
Yes.
Gini peka maga mikale kinde mabende inye weche kweki maga mbui kata fuambo, isekale peka maga chari ade.
Ee fuambo nyagikale peka, lakini kaka wana gima wana goe ni dano saboro yenyo sana. Anyalo kawono wacho ni kawona duwa wacho gimoru kum.
Ajwang.
Kuro yoyera maga juang nyakang bia bia nita. Masa moro gona kata siyum mabuo kata ngima nani bwana. Gini temo temo na
okber.
Kuro yudo kasa mori buo gibatu.
Yobia bea. Kata paka goi tikunga kwangu. Yobia bea.
Gima ber nyaka goiye.
Kabisa.
Kiti mogi moku goiye manu miso ni gino.
Gino okber.
Poko chopo no gana.
To kiti mogi malongo. Nyaka baye gikite.
Nyaka baye gikite to kendo gima longo no. Ber me bro biro bangi.
Ber biro ga bangi.
Ma ber mondo mi yut kume, mondo mi chamu limbe nyaka. obrobudho biro to biro biro
to okobirikini
okobirikini en gima obrobudho
to chien kata chande aseneno ka bende limo nyakalondo moko kaachiel bende gi wang' jowi moko kang'eyo ni iseyudo thuolo makare mar bende donjo kanyo ipenje wechego eki mag tich kinyalo miyi koso dibed ni in idhi adhiya titimoni sho ichaki weyawe iduoge pap kaendi chal nade kuonde mitime limbego
kuonde matime limbe an koro e yor fwambo wasetemo ng'anyo tich kitich ng'eni ka anajuang inajuang junior anudio koro ok abiro ni anudio ja Ogwanda gimitimo kani anyalo time
gimitimo kanyo ni imbi nyalo time
am nyalo time kopo no mia thuolo tanyalo time koro gima ting'o ni an goboke nasetime kamoro tonge lakini abiro kang'e ni gini kuketa ni kinya time tanyalo time moingo kata jomoko manikaini koro yudo ka wan kaka oganda luo pok waonge gi makruok cha
riwruok ma kamoro achiel
ni waneno iluongo ni mich madhombo luongo ni talanta
were
kata talent waluonge ni mich were ang'o pok dhulo moro amora minyalo gombo tiyogo
kamano
koro iyudo ka oganda mamoko gi koneno pok moro kata matin ni ng'ato nigo
dhoot mamoko gi
dhoudi mamoko gi teno se kwanya kwanya to se mano
mbele
ikete koro wanto oganda luo pod waonge gi gino
gino pok ochopo kuomwa
koro oganda luo bende ong'ere ni joluo jomariek koro wang'e ni mondo mitim maber nyaki som nyaki bed goboke
nyaki bed goboke kanyo mang'iso gimitimo
ya koro madhombo go wacho ni worshiping purpose wajoluo walamo boke
walamo kata waluo boke
waluo boke sana ni mondo mi ajwang ubi olendi e choro cha FM
nyaka bed goboke moro
ubed gi diploma ubed gi certificate ne moro mang'iso ni odonjo e weche mag lendo ka ok aduga ng'iyo chien ni to samoro ajwang' kobiro nyalo bedo gi paro maber
manyalo kelo dongruok ne nyakalondo ni endi
Sebed kakono ji story kwa gombaka sigana kikao jogo mung'ere e yore mag fwambo kaka piny ka wan gi ng'ato ni Maina Kageni Maina lendo e od fwambo mar Classic 105 wan gi Jeff Koinange
mano endi wan joinendi mar Citizen Royal Media
jogo kicheko maber kiluwo sigandgi ibo yudo ni Maina Kageni onge chieng' ma Maina Kageni no odonje od ot kumisome
weche mag fwambo
e skul misome fwambo onge chieng' one Maina to Maina nokaw nikech gima dho ngere luongo ni capability
nyalo mare
momiyo nokaw Maina mwa koren Maina onge chieng' ma Maina osome
kendo dhano nyalo winjo gimowacho
iwinje nikech kotim gini gine kong'i ute fwambo mani malo e piny Kenya ibo yudo ni classic ni mbele to chenro mar gine mar Maina Kageni mabiro kinyi en emiyudo kotelo to telo to jogi onge jogi okosomo lendo King'ang'i do ging'eyo King'ang'i en comedian en jamiji nyiero Maina nokosomo lendo jogi omakore ji ariyo Togengo jomosomo lendo te.
Gitimo maber kabisa.
Kwa gine wakono ganda luo. Ni weri gini, weneno ni ngato ni nyako bedu go boke. Kwa kinitima mo imie ti. Gimu watimu kako ganda luo. Kineno ka ngato ni gimicho. Ni anogo mpira maber. To ingi gini.
Ingi thulo moro marikiteka moro.
Ingi thulo giteko. Manyasayo mimi nyalo miyo. Ngano manene kata gitimbe kaka Gor Mahia, FC, Kariobangi South. Ter ngano negi
jokono.
Mundo tukumpira. Ka juang lendo maber. Ma kata in kineno. What you give video? Tipo manyane. Kineno ka komori. Mi wacho ni ngani onyalo tero wa mbele
kabisa
onge aja ipenja juangoboke
kawe mondi ngi kota ametogole oko
kota ametogole oko angoma mono joge kao kata jogo ma, malendo titere nikeche wacho ni gini idwa dhi pimo ngato koro ikawe tikone kawuono e wang joi mar lolwe wang joi mar ramogi wang joi mar berumba kawuono kelonwa juang junior nendo land nwa weche
manyien mano koran berumba amolo kanyo indi kawuono kendo bende lan muna chiwnu weche manyien matuch koni koda akocha chande eni bende chenro mar kowo ringre manosedhi yueyo George Magoha kata bende Ngire Magoha ichano pacho kocha chande e tend piny owacho ma Siaya. Kane oyango weche gi eki e laro mar apisi mare. Jalup ker ma pacho kaendi Rigathi Gachagua omelo golo kanyoendi mich mopogore opogore ni oganda go biro molo e chieng' ik mar Magoha. Omedo keto singo ni chiemo ibiro chiw ne jodak go eki mageme Siaya kuom bende chopo e kopo ma kamanoendi. Kendo singo ni sirikal biro kawo ting' duto te mar iko mar Magoha. Kudimjo ka duol noendi be en duol manyalo timo news, en duol manyalo timo gik mopogore opogore kotimo koda ka lendo mag kuyo.
Lendo mag kuyo.
Lendo mag weche mag adhula.
Lendo mag ohala.
Lendo mag ohala. Somo cards mag mos. Nani somo na jomoko minyero cards mag mos. Mako kanyo hindi kado hindi mara ngawa.
Atoti nyako leta.
Wachalo mos mara nga.
Ajuang junior. Umoso MC Omari Nash. Umoso jikako diyo ja obwanda. Wako ni warom weekend makbiro ni hindi.
Ote?
Ote ni warom weekend makbiro ni hindi.
Warom weekend makbiro ni hindi kama bende nyasi no hindi mara onage show.
Yeah, biti more katongona milungo ni Ilpak Hotel. Mayodo re karchungudbura malangata. Ano apayel
kacha chande
mawadhi moro ganda mokano
kendo bende oganda ko ikimigino ibro yuoro kanyo ni otingo koda ka
jaod bura malangato wuon pakore ni vijay kata jela ngumenye wan gi babu owino kacha wan gi Stella Brenda of course wuon Phoebe bende dhi biro dhano ni kacha mokalo nyakoro mugajwang
wiyo kuwil kanyo hindi mar ngiso gini wiyo kanyo mar ngiso gini babu owino bende nyalo mole nyasi makamano hindi
dhuluo ulungi ni jaod bura maemba kasi koro maugwe
maugwe ogen ni biro yoro kanyo hindi mondo en bido moro ganda luo donjo chal nade
donjo e uyueyo mokalo nyakwangwa joang' ikawe mana utiko en siling alufu achiel
tiko alufu achiel kanyo gendi ilungo ni Intercooler Entertainment
yes Intercooler Entertainment ge komakore koro dongo wacho ni partnership koro gimakore gi katongona mar Ilpak Hotel
kendo bende wakwayi ni moro kanyo ni kochakore sa 12 ma midhiambo
jomiji nyero ni kacha wan gi Lin Jackie wan gi
Omari Nash
Ogudu wa Kimani wan gi Simi Kenya this Jojo
wiki kwil ni bende kanyo
odio ja Omanda bende ni kanyo Ajuang Junior bende ni kanyo
okotati kanyo hindi Stella Brenda
ni kuwode go dano ngeny mo
kanyo jikora mga juang mga kikubai wakwayi ni chok kanyo hindi chon kendo bende karbet ni tie
karbet ni tie ki ngat moero na ngupundo jogo mana ngupundo
pundo ikanyo maratari
pundo ni kanyo amuna
jo moero kanyo kuotokal
kuotokala ndiwo ni kacha idonja donja kama digi keto nyamburko ni ndire kacha kacha okiyot
ero kama na nyakumbe ni lendo mano endi kukum CEO marwa kanyilungo ni CEO marwa chande luongo ni mochung ne migao mar Intercooler Entertainment Simi Kenya. Ero kama nya Simi Kenya kuom kelo bende wi oganda luo te kaachiel. Med bedo gi chuny makamano mondo bende waket gini angas machielo kaka bende yo achiel. Manene ni oganda mag jokonagi. Ok obedo kanyo gi pogruok to bedo gi winjruok ma bende kelo dongruok.
E gwenge mag onagi.
E gwenge go eki mag onagi. Kapok watieko. Nani mondo bende ikiso ganda go eki mag onagi kaka nyalo yudi mapiyo kaito bende wakelo news mogik tuwalore alora.
An kidwa yuda Facebook, atiyo gi Facebook ariyo, account na ilunga ni Odio Odio, then page koro ilunga ni Odio Comedy. Kanye ni ibo yudo chuoro chaya, ibo yudo mimora mora matimo. Ibro yudo kanyo ero Instagram ilunga nudiwo, Twitter ilunga nudiwo, mani mbui mani madongi.
Ageno ni ino
di? Ah, uiwa wilgi mbui makoro bere mukalo.
TikTok.
TikTok. TikTok ibro donja dojo diwo, ibro yoda yoda.
Ageno ni ino diwo moko diwo?
Ah, ok, ano diwo mo diwo. Ano diwo.
Ma ba juang mo ko juang ore. Ero kama na nyeko ra mo ka juang. Wache ka indigi wache go iki mag nyen masachiel mamidiya.
Wache masachiel mamidiya.
Mia la ni kato mida kele po.
Koro ni kecha wijo ka ilando gine.
Chenro mari iku mar magoa.
Mar magoa ni kech koro. Dano duto e gwenge magonagi Kenya mangima
sani wange chuo mana kanyo indi
geche ko kaka ede ko ngire
nungo ningi e George Magoa
ngire George Magoa mano ubudo nagi mancharie kabisa e gwenge magonagi
no lengo leta ri program wen edwino ni mokalo
mabende koro jomoko kine korido magumbui jomoko se wacho ni koro team ni bero mondo bongo manincha ni wie kanyo
Opoko na jomoko
koro kawo mondo ketne
mano ni nyalo nyaloro kwayo mari ka diponi doro bongo no indi mar Magoa mondo bende bende gi professor part of a brain in your brain
koro yo ajenyo bongo no nego bende kawo tinyo de loop care
ya loop care keche wachore ni en bende seche moko kako bolo wach onge kanyo indi gi
go bongo makare
bongo makare
nano se oro kwa imbui mondo kopo ni nyal tim bero
to mondo owila bongo
moja
omeja lupke
rakia kata mano nyalore nyakora mugajwa nkoro jomoa nigi lony yeweche mag bero
to ikechi wan bende wanoganda moerore jalupke nyaka timati machudo maber eka mondo wamiyo bongo mar profesa kata bende ngire opanyale chiwo bongo ngire nono
macho bongo maredi meri nigi gimora mora
kamane watieki
koro wadwa kelo weche manyien
Onyalo lande in pants, kelo partner, ita kelo partner,
koro,
kwa kware pont.
Koro sabi.
Iko matin.
Adwani, ilande, koro inema kuri lendo, tana dwa report.
Oh, alande kati chiu report makamana.
Achiu report mada kama tinto.
Ero kamano nyi kwa mga juang, kama bende ware ingo wadhe nyakata ni penya wacho nwendi, masiaya eka uri chungbura magim. Kama wayono ni iko, kata bende ikruok ni iko maringire ya jimagowa dinyime, wangapaya duto maricho iloso. Kendo bende geno ni jalup kerigi kero uon, biro chopo iko makamano nwendi, obro timo letari kapar kwa da chiel. Dwini endi e pari uon e game kuchachande. Matota enye wiki ni kwa bende ja fuambo marwa, Mose timulimbe par ngire George Magoa ojembo makawuno kendo bende omiyowa maler ahinya kanyo omiyowa ler mang'eny ahinya kotenore gi iko makamano okang'eyo nyalo winja kama intie odiwo
ya winji mabera John Junior kae antiere e dala Mose nindo ngire George Magoa e pare ma Lavington kaindi kama ukinyi makawuono ker machon mar piny Kenya migosi Uhuru Kenyatta all timo limbe ne familia mar Mose nindo ngire Magoa kama ker owacho ni oywago Magoa kaka jal mane tiyo ne piny Kenya gi tekone duto paro ne kendo noketo maino mare e neno ni migao mar somo ubede migao ma timo maberie mokalo pacho kaendi. Kano medo uoyo kero yuago Magoa kaka jal mane nigi ratiro kendo ne monde tich to ne tiyo ne oganda jo Kenya gi chunye duto. Seche gogo bende jaod bura ma Embakasi Maugu migosi Babu Owino bende yuago Magoa kaka jal mane tiyo gadieri to ne ohero oganda duto ma pacho kae kendo noketo maino mare tich. Mar neno ni oganda duto mapacho kae, nyithindgi oyudo somo maberie mokalo. Nyakoro mgajuang ne EJ Media, anu diwo jaobwanda.
Iro kamano na nyo diwo jaobwanda kumi ni lepote machala kamano indi. Habudugu ilo kanyo kama molo sade kamaro tieno kama bendi bro kele weche guiki. Kata gikuku gika gimedo timore, gigo ikimatimore par ngire mose diye yueyo George Magoa. Kawa tieko, tomagi thuondu weche ma bende nuwa ikunu. Eni bende. Sani edi sirikal ogolo chik mager mokalo ten pinyo wacho makisi kumtime moko machinglo matimore pinyo ten pinyo wacho no edi. Tutiko ala kanyo edi kamolo sa achel mukinyi kama buro kilio chiko kikikugi timle. Kawa kamono edi oromo chelo machelo kanyinga ina juanga junior wana kaini koda.
Odi uja ubwanda.
Chelo naere chelo machelo.